Hoki rawa mai ki te ao Tūroa, hei tā tētahi o ngā hapū o te tai tokerau kua ngoi kore tā ngā kaunihera ārohe. O tira tā te kā wanatanga nō rā hoki whakawhiti kōrero ki a rātou mo te rautaki whakahaere wai e kia nei ko ngā wai e toru. Ko te hapū nei o whangārei ngā kaitiaki i te puna wai o Porotī, i kōrero rātou ki Isabel Prasad mo o rātou māharaharatanga.
Kua nui noa atu katohe a te hapū o whakārei mō ngā puna i Porotī, ka mutu e tohia tonu ana. Nō reira te karaka ki te minita ānana e Māhuta o te kaupapa, ka wai e toru.
Koe te minita hale mai ki a mātou i Porotī. Koe hoki, hale mai ki Porotī e noho tahi ki a mātou. Pikau mai i tō whakaalo, hala mai i rongo aki i tā mātua kōloro ki Porotī.
No te rawiki huraina mai ai e te kāwana taka i ka whakatau mō te rautaki wai nei. E whakaae ana rātau ki ka tono whātekaumāwhā o te whātekaumāwhitu a te kāhui tohutohu.
E mōhio pai au e u tonu rātau ki a rātau nei aki whakaalo. Mehe mea ka ki te mai ka rongo mai ki a mātau nei whakautu ki te rōpū whakahon. I ngā kaupapa e pāniki ngā take o ngā kaunihera.
E kare ko tā te hapū i mahu e iho rātou i ka whakatauka nō reira te āwaka waka nui.
Ahi kia rātou e he ana rātou kia mātou, e takihi ana rātou kia mātou ngā kaunihera, ngā kawana, ngā tepū e noho ngia ngā māngai mō te kawana he haka tika wai.
Kāre ahuna Edwards mō te whakahē ki a rātou tika ki te wai.
Ho atu ngā o mātou whakalo, o mātou kōloro ki te kaunihera, ki te kawana. Holekauke kautou te mana o te wai.
Tērā hoki kā a waka waka a te kaunihira ki te pire anō hoki.
If the bill goes through, the process and the entities are set up, whangarei's voice is weakened significantly.
Hai tā te kahika ka hare atu e ia te kāwana taka ki te kōti hai te otika o tēnei tau.
The issue of ownership is still a very hot topic for us.
E hiahia ana kia tika i kataha e rua, i tika ai o tātau wai. Isabel Prasad, Te Karere.